Brian Forbes, a.k.a. Where you're South Africa, musician, where you're rapper. A year, no February 10th, 2023. Nipa bonini e boni timutu e kumune ya 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 e wo South Africa, Florida abontinso. Abra, wane nanfufuo aji wo mweni e wia. Wakra wa mwa kwa tina ne kemu ene nita nipa bonifuwe e boni timutu. Ene fiada eina abusunya fo e shiemu e wo Sandton Convention Center. A no memorial services ha. Yeko siye no kra na ewo memorial services no ase no ni baba ye friend no Kairo a ni mami owu ye enche ye afofie antwata papa no so ni paboni ni abo ni tuwe abofra no chese memorial services nase abofre yi ojini wwa wantia siye se obibe boni papa timu tuwe ekumni ya 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 abofre ni suan washe e sister baako a wote ne nchen abusuani kyese abofra ne su kakra no wahwe ne nana no niti ato ne nana kokoso abofra dwen ho a wonte asese nipa boni ni bebo ne papa etrimutuo abusua video ya eda ho a wohwe yi emmobo awrefo eyawreho sempa ena ato ababa awai abofra yesu ama kyese na no kra mpo no ahonho no asem ye mobo abofra suan no akohwe papa ni funu no a eda ho no emu no a eda ho a ye services e de ma no no je sa abofra no asem a ato no no enya asem kuma ya wre ho sem nyame onfa ye aka ne kra ensie ye na nipa bone fo a wo mo ekum eye AKA no nyankopon won twia wo mo so kapa wo ma eye emra eni wo mu endi ni nyonyo nyuno abusia asem ye mobo